yagiye aradufasha mu bikorwa by'iterambere. Ayo mahanga ntiyashoboye gushika hano mugakibaza ko tutabura umwenegihugu umwe ashobora kumushikanira ubutumwa bwiwe. Yaragerageje mu mahanga iyo ari aragerageza uburyo ariko aregeranya abuzana mu iterambere ry'intara, na cyane cyane muri komine yiwavukamo ya Mbuye. Yarubatse amashuri agera kuri ane, yongera aratanga n'umugende w'amazi. Ibyo bikorwa byose byamutwaye imiliyoni 290,000. Ibyo byose ntiyashyize ku mufuko wiwe, kuko iyo bayamuhaye ariko ushobora no kuyajya, mugabo yayashyize mu iterambere ry'igihugu. Yitwa umupfasoni Nahayo Sogonde, akaba ari muri mu rwego rw'imvukira z'imurambo zo mu mahanga zo kwita diaspora. Gusa rero Honorable Claude adufashe, hanyuma duhamagare uwo amwegereye, yoba yashoboye gushika hano aze gutora runo rupapuro rw'iteka.
Tumukomere amashyi uwo muvuka ntara, tumukomere amashyi cyane. Urakoze.
Twibaza yuko iyi ntumwa iheza ishikane ubutumwa bashoboye kwegeranya. Tugatera rero n'intege n'abandi bose bumve yuko mu iterambere ry'intara twese dukenewe, kandi twavuze yuko ari benshi babikora, kuko twarabye bakenya mu bandi.